wanna leave my footprints on the sands of time. No, there was something that meant something that I left behind. When I leave this world, I'll leave no regrets. Leave something to remember so they won't forget I was here.
Se rola letapale, molinela rara. elamora elamoya ukusempo
amen
lebogile kabelo kabo lebokao ba re buisetsa mokwalo o mole
Daniel Molobiane was born on the 26th of May 1975. He passed away on the 17th of January in 2021. We laid him to rest here on the 21st of January 2021. What moves through us is a silence, a quiet sadness, a longing for one more day, one more word, one more touch. Your life gave us memories too beautiful to forget. We love you.
When peace like a river attendeth my way, when sorrow like sin billows through, what Munna taboga lo papa taboga bilo la mothale dikitswe ke lo swa taboga mara swa bo re kgwa ba phanya ka khatla
nna ga ke atla go boga ke ne ke tlile go uma ka maina hela a sa bona kgonotswa mo kankatapo e padileng ga maina nta gore ke kotoge motsamaisa tiro ke boele morago ke gopolofelong ko kakaletseng bokolo bo mogamise go tshabile go tshabile go tshabileng go tlola moroto wa kgome bobedu a
gore mabane go ne go tlongwa foundation ya Kabelo Molopiane bidiwa Kabelo Molopiane foundation yang foundation e ka ya fa ba go tsweletsa se KB a na se dira mo ditirong tsa gagwe tsa go thusa le go direla setšhaba tse dingwe tsa dilo le ka etela page ya teng Kabelo Molopiane foundation e tla dulang e ntse e tlhagisa dikitsiso tsotlhe tse di maleba le gore le rona re ka thusa yang go tsweletsa foundation e gore e go gantse re dira di-foundation ebe di felela fela di fedisiwa ke gore a re ditshegetso go ya ko pele yanong re kopa tshegetso ya lona gore boswa jo monna o a bo tlogetseng re bo tsweledisetse go ya ko pele ke batho ba re tshwanetse re ba gopolela ka re kgona go gopola bo William Shakespeare, bo Einstein le ba botlhe ba ke batho ba rona ba re tshwanetse re itirele bone manyesemane ba itiretse batho ba bone rona ra rata batho ba bone ra palelwa ke go itse ba rona yanong ga re ka seka ra godisa legacy ya batho ba ba robetseng ga gona ope o tla tswang ko engelana tla go e godisa go mo magetleng a rona bagaeno ke biletse yanong mo gore Edward Fordre a tle gore neela dikitsiso
Quiero requiere. Thank you.
tsarela e ke le bo ka bagaitso le re se mo le re le bo ka ra mo tedi a kuno ko ra ba re be ile hanu ar ko ntse tse go tlhago go lokalela pa le mpotsi meti ni ra ba go la mo dirong e manong tlhoso e o e dirileng e masika le ditsala gora korboy korbey ra leleboga bagaetso dibuidibuile ka boleele bagaetso mme re temogetse le manontlhotlho a puo ya sega rona. Ga o le motho wa gaetsho o ipela ka sega lona.
A rapele baratiwa modimo wa rona, modimo wa dikgopotso, modimo wa ditsholofetso tse di tona, mosoki o wa letsatsi modimo wa ka, re fitlhelela mo ntlheng e bana ba gago ba neng ba ikaeletse yone, re bone bontle jwa yone. Modimo wa ka, re bone ka gao pelo e tletseng lerato, e tletseng dikgopolo tse dintle tse di tletseng ka boitumelo. Modimo wa ka, e sobokantseng tseo tse tsotlhe ya di beya mo letlapeng le. Modimo wa ka, re segofatsa letlapa le leo modimo wa ka toba le bana le ba lesika le ditsala ba dumalaneng ba be ba rulaganya ba kopanya matsogo go le tlhomafa. A tshegofatso ya gago re santse re tle go meno ga re boela ko malapeng e sale le lefelofa ka Kereste Jesu more segofatsi. Amen.
Lebogile moruti ka thapelo e maatla eo re ya gae bagaetso. Ne ke rolo sekalo a tumela tafole ya baruti MC ka gore batho ba goga Florbay le ba molopane ba itlotla ba ka tloga ba baa botolo wa Jack Daniels a lo bona re etsa bo malome a re tsentse gofatso bagae a re tsentse gofatso. Lord, thy grace is sufficient for us now and forever.
Thank you.